osajima meeting kuda timafuna tikamangese wokisa kuenga wone kumene kunde kuti ya 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 report and speech ya koma tikati paenga wone ndi paja pali mtengo wa mango paja ehe tose tamba kwamba nkhani yofanana decision itifika mwansanga ndima distance amene tikuwaziwa edingeni tuengala weni 17 kilometers ingala weni kufika manyamula 11 kilometers manyamula tumzimba 12 basi yonti kumaenda ndi kumaso wati kwa zama panga seo pangono ndi pangono kumaso uti utapanga 17 iza panga 11 iza panga ukutamaliza osati zero iyai izi ano mkipalile seo ea pare kututu kupakale mfumbi iyai mbogo tawo ndama zake nzandani zani siza ifesu zano za misongwa chimene tizachite ife ndikuone sizo ndrama zanuzo sizi kubedwa zimene zinatitu kupange ni garanti palibe amene aza kubedwa zigwire nchito yopitisa Malawi kwa sogolo ndiye ife tasani misonkhano iwiri manyamula ndipaboma tikachoka pamenepo tithamangire kulilongo motirole tipite inu zabwino zonse kuno sikuti tasiya kubwera tizibwera ndithu ndipo tibwera tizapange zitukuko kuno ulimi upite patsogolo titukule kuno kumzinda kuno kingdom ya kalekale titukuleko kuno tiziona zina mafumu zikomo azimaindi azibambo anyamata zikomo kwambiri abwya kudalisoni.